Dominar pela aruba, Sarame usha procha medika Kanaita ya vila minachana Siktu sarame usha procha medika Kanaita ya vila Yeah. nauka nema rabina.
Keep on.